estoy cara nadie nada yo.
Na Maroon Commandos, wananchi, na kwa sasa tumkaribishe kwa shangwe naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Ruto. Welcome, Your Excellency. Karibu sana, Your Excellency. Na Bi Rachel Ruto. Welcome, Your Excellencies.
Happy Mashuja Day.